Yes, sir.
Uyu munsi nashaka gutwika umwanzi. Namufatiye hano Nyamirambo kurya nyuma niho yari ihishe. Nashaka kumutwika uyu munsi. Amarira, amarira yabo bareyo. Baza yahana kuva no kwa nyiranoma. Amarira, amarira yabo bareyo. Baza yahana kuva no kwa nyiranoma. Amarira.
I'm going to go to the hospital.